mukwano kankugambe kintudde ku mutima oli munda muli mundete tubuvune nze byonkolera dia bangi bazimbize emitima obulamu bumpa switi bwe busangula maziga
Saba uncle.